turabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, turabahaye nikaze mu ijambo rya jambo. No munsi tuza kumva inkuru nziza ya Yohani kuva mu kigabane cha 20 kuva ku karongo ka 19 gushika ku karongo ka 31. Tuza kumva Toma ndi kumwe na Patiri Arcade. Kaze Pat.
Murakoze cyane na jewe ndaramukije abakunzi bimbonesha kure yacu n'abakunzi ba kino kiganiro cy'ijambo rya jambo.
Imbere y'uko dutangura nk'uko tubimenyereye, reka dutangure kumviriza ijambo rya jambo twiriwe turinovora kuri uno munsi.
Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tushikirizwa n'umwanditsi Yohani. Yohani yandika agira ati, ku mugoroba w'uwo munsi ari wo mubagwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimo abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya Abayahudi. Niho rero Yesu yaza agahagarara hagati yabo akababwira ati, nimugira amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe, abigishwa babonye umukama barahimbagwa. Yongera ababwira ati, nimugira amahoro. Kumwe Data yantuma niko nanje ndabatumye. Ababwiye atyo arabahuha ati, nimuronke mutima mutagatifu. Aho muzere kuri ibicumuro bazaba birekuriwe, aho muzo bigumiza ko nabo bizobagumako. Aho Yesu yaza, Toma umwe muri babandi 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo. Abandi bigishwa baguma bamubwira bati, twabonye umukama. Nawe akabishura ati, niboneye mu biganza byiwe intoboro za ya misumari, ngo shire urutoke mu ntoboro za ya misumari n'ikiganza mu rubavu rwiwe, sinzo kwigera nemera. Imisumunani heze abigishwa basubira guteranira muri ya nzu na Toma bari kumwe. Yesu aza inzugi zugaye ahagarara hagati muri bo avuga ati, nimugira amahoro. Hanyuma abwira Toma ati, shira urutoke rwawe ngaha ngibi ibiganza byanje, zana ikiganza cawe ubishira mu rubavu rwanje, ureke rero kubigigaba ariko wemere. Toma aramwishura ati, mukama wanje mana yanje. Yesu nawe amusubiza ati, kubera ko wambonye wemeye, hahiriwe abazokwemera batarinze kubona. Hari nibindi bimenyetso byinshi bitanditswe muri iki gitabo Yesu yagiriye imbere y'abigishwa biwe. Ibi rero byanditswe ngo mwemere ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kugira ngo kandi muvyemeye muronke ubuzima ku izina ryiwe.
Iri jambo rya jambo narifashe mu mici ibiri. Nafashe iki gice cy'umunsi wahariwe mu cy'Imana, mugabo mfata n'uyu Toma. Uyu Toma abantu benshi bamwibuka nk'umuntu yanse kwemera by'ukuri atabonye. Toma twamufata gute?
Urakoze kuri ico kibazo ubajije. N'abantu benshi bibaza ibya Toma, bamwe mbere bakamuvuga kutariko. Turabizi ko Yesu yatoye abigishwa 12 akabasangiza urugendo nawe, bose barabakunzi biwe kandi bose baramwemera. Igihe Yesu aboneka bari basigaye ari 11 kuko Yuda ntakiri muri bo, Yuda yaramaze gupfa. Toma imbere y'urupfu rwa Yesu turamubona nk'umuntu abaza ibibazo. Turamubona hamwe Yesu yagira ati, ndagiye ngiye kwa Data ari weso. Akamaza ati, none ugiye he? Yesu akamaza ati, Toma aho twabaniye gatoma nturamenya. Yaramubwiye ati, none wowe utubwira inzira irora iyuroye ntituzi niyuja, none inzira irora yo twoyimenya gute? Tumubona rero nk'umuntu agomba gutohoza, agomba kumenya. Aha muri inkuru nziza dushikirijwe uyu munsi, Toma tumubona nk'umuntu adafise ukwemera umenga arakekeranya. Ariko sukubura kwemera ahubwo n'umuntu atagomba kujanirana. Abakristo kenshi turashaka kurondera uwo twokwigana, uwo twofatira kwa karorero mu buzima bwacu ru Kristo muri aba bigishwa. wo kubazana aho gira uti je nshaka kuba nka Petero undati je nshaka kuba Yohani undati nshaka kuba ni bake bo kwemera kuba nka Toma kuko Toma tumuvuga uko atari ariko tubona ko ari umuntu ashaka gutohoza mu kwemera kwiwe kugira ngo kwemera kwe kugira ishingiro rikomeye ahubwo mbere nogira nti niwe twese twokwigana kuko harabashobora kuza baduhenda bakatubwira ibitari byo duciye dupfa kwemera tugakurikiranya bahururu byo tugora
yego nkuko mubivuze nibyo mbega na Yesu Kristo yaciye amubwira ati hahiriwe uwemera atarinze kubona umuntu kwemera atarinze kubona biroroshe mu buzima busanzwe uwopfa kwemera ikintu bakubwiye kitagira utarondeye ibigisigura neza ngo umenye neza utohoze umenye ko ico kintu ari cyo
mu buzima bwacu hariho ibyo twemera turinze kuronka ibyemezo hakaba nibindi ibyemezo bigoye kuronka eh nkubu hariho ibyo muri kahise twebwe tutabonye batubwira bati harabaye dufatiye kuri ko arabitubwira tukemera ko ibyo ariko aratubwira ari byo kwatatubesha hari ibyo twisomera mu bitabo byanditse mugabo bya kahise byabaye tutaranavuka tutaranabaho kera cyane mugabo dufatiye kuba byanditse babitohoje babirondeye tukabyemera hakaba nibindi dusanga tubwigwa canke twumva mugabo tudashobora kuronka ibyemezo byavyo navyo nyene kandi tukabyemera ahamfatira kubiri bijanye n'ukwemera ijambo ry'Imana kwemera ibirora ku mana Imana kugira ngo nogira nti utange ibyemeza ko biriho kimwe twita demonstration biratugora mugabo hari ibyo dufatira ko kugira ngo twemeze ko Imana iriho nibi yaremye nibi bidukikije tubona ni twebwe abantu turiho tugeza hose kandi tugafatira kuco ijambo ry'Imana ritubwira lirora kirora kuriwe naho rero warubajije kibazo tino ne mu buzima ubwo biroroshe kwemera ikintu tabanje kukibona hari ibyoroshe hakaba nibindi bigoye kwemera tabibonye umuntu rero mu buzima bw'umuntu rero agizwe n'ibyo bintu bibiri hari ibyo twemera ko twaronse ibyemezo hakaba nibindi tugumana makenga tugumana amadidane turindira ko haboneka icemezo kugira ngo dushobore kubyemera
mbega hoho mu byerekeye mu buzima rw'Kristo ibintu byose twavyemera tutarinze kubona ubu turi muri iki gihe
mu buzima bwacu rw'Kristo ibyo bintu bibiri birajana hariho bwa mbere gutohoza hakaba kandi n'ukwemera hanyuma ngaheza ngatohoza ibyo nemera umweranda Toma we akina niwe abivuga na Augustino umweranda arabivuga ndabivuge mu rurimi rw'igifaransa niho byo kumvikana neza agira ati il faut comprendre pour croire et aussi faut croire pour pouvoir comprendre mu by'Imana rero ibyo biri birajana Yezu yaje kugira ngo atwemeze ya mana abantu bemera batabona ashobore kubemeza ko iyo mana iriho kuko ni wagira ati wumbonye ababonye data kuko bariho benshi batemeye ko Yezu aragashuro ka data ka mana itaboneka bagira ati none si mwene Yosefu na Maria none atubwira gute kumubonye umwemeye aba abonye data ariko abamwemeye bakemera ko iryo jambo avuze ari ryo kuri bakamubonamwo agashaka Imana bakamwakira nk'Imana mu buzima bwabo nibo baronse akanyamuneza nibo bafise amahoro nibo bafise ubuzima nkuko tubyumvise muri inkuru nziza
Toma rero sakarero kabi nkuko abantu babyumvira
habe namba nuko mufata uko atari Toma sakarero kabi kuko aho Mariye kubona Yezu akamukorakora yaravuze ati mukama wanje mana yanje yaragaragaje kwemera kwiwe ubwa mbere bakibimubwira yarakekeranije aravuga ati ntiboneye ntikorakoreye kandi birumvikana yumvire nawe yari yamubonye kwa gatanu umweranda apfuye arabona uruhafu bamuhamvyemo hanyuma agacaza umuntu atani minsi ibiri yaciye ngo wa muntu twahambe je ngo twamubonye agendagenda twahuye yatubonekeye mwibaza ko byari byoroshye kwemera uyu munsi biratworera kubyemera kwa ci imyaka 2200 byigishwa bivugwa tubona kumengo ni ibintu byanze ishire mu bantu yari yapfuye barorera
kandi bari babonye ngene bamugize
ngene bamugize ahubwo bari bagifise nogira nti nubwo babwuko nawe nyene bashobora kubakurikiza Yesu cyo gituma bagiye munze bakiyugarana baje bakamubwira bati twabonye mukama naciye we ngira ngo iyo mba muri cyo kirengwa muri uwo mwanya naye kugira nka Toma nti niboneye ehego bwamaze kubona Yesu akamubwira iri jambo yarakwemera kwiwe kwaragize ishingiro kurakomera ariko iri jambo yeza mubwiye ati harahiriwe abemera batarinze kubona naryo rirakomeye cyane kuko niryemeza ko hariho ibyo twemera tutarinze kuronka ibimenyetso simusiga tukemera iryo jambo rivuye mu kanwa k'Imana kuko Yezu yererabwiye abigishwa biwe ati umwana w'umuntu aja kugwa mu ntoya y'abansi bamwice ariko inyuma y'iminsi itatu azozuka ibyo kuzuka ico gihe ntibatagutahura ibyo ari byo ribumva ibyo ari byo agira ati ibyo bintu aratubwira nibiki amaze kuzuka rero niho batagira ati bwa bundi bimwe yavuga byari byo byabaye Toma rero yari yumvise iryo jambo Yesu yavutse aba muri babandi bakekeranya batumva ati ibyo bintu ariko aravuga nibiki uyu munsi rero arakwemera kwiwe kugiye gukomera kandi imbere azogushingira intahe
Ego ibyo byukwemera rero umuntu atabonye ngira birajanye nibi by'uyu munsi w'ikigongo cy'Imana ibintu by'ikigongo cy'Imana abakristo baronka ubu ico gihe Yesu Kristo yarabahaye ububasha bwo kugitanga uno munsi umuntu yo kwizigirira ikigongo cy'Imana gute mbega aho uno munsi umuntu yovuga ikigongo ni iki
urakoze uyu munsi muri ekleziya duhimbaza umunsi mukuru w'ikigongo cy'Imana uyu munsi watangwe guhimbazwa mu 2001 ushinzwe n'umweranda papa Yohani Paulo wa kabiri ku gisabo cya Yesu nyene ubwiwe aciye ku mweranda Faustina mubikira yabonekeye mu 1939 agaheza akamubwira ati ndifuza ko ikigongo cy'Imana cyo himbazwa nk'umunsi mukuru cyane ku munsi w'Imana wa mbere ukurikira Pasika. Hanyuma Faustina araheza arabishikiriza abari barongoye Ekleziya mu 1978 niho papa yatanga uruhusha kuko uyu munsi wohimbazwa. Ntiyari bwa bitegeko mu 2000 igihe uwo mweranda Faustina yashigwa mu mugwa beranda niho papa Francis papa Yohani Paulo wa kabiri yatanga itegeko muri ekleziya ko himbazwa nk'umunsi mukuru kuri nahaza ikigongo cy'Imana tuvuze ikigongo cy'Imana rero twumva ibintu bibiri hariho bwa mbere imbabazi tugirirwa kubera ibicumuro byacu kubera ubwigito bwacu kubera ubugaba bwacu mugabo kandi hakaba nimpuhwe Imana itugirira kubera ingene yabona abantu bari babayeho ingene n'uyu munsi ibona abantu babayeho Imana irababazwa n'ingene tubayeho cyane cyane iyo turiko turagendera mu nzira ziciye kubiri n'ishaka ryayo irababazwa n'ibishikira isi muri kino kiringo murabona intambara hirya no hino urwanko hirya no hino ingene abantu bafutanya iby'Imana yaremye bidukikije ugasanga turiko turavyonona Imana irababazwa n'ibyo byose irategwa ikigongo rero n'ingene abantu tubayeho igaheza ikarondera ingene ishobora kudukiza naho twebwe turabanyakabi turabanyavyaha ntiheberana nitana cyo gituma Yesu abonekera umweranda Faustina yagira ati abantu bose bazokwitura cyo kigongo cy'Imana bakanina hazi cyo kigongo cy'Imana bazoronka ikigongo cy'ibicumuro byabo n'ibicumuro by'isi naho rero umunsi mukuru w'ikigongo cy'Imana wavuye kuri nahazi zuka rya Yesu Kristo rero niko kuri nahazi cyo kigongo cy'Imana kuko Yesu kwa kane mweranda agira ukaristiya yabwiye abigishwa be batamaraso yanje yasetsetse kubganyi no kubga benshi ngo mukiri ibicumuro urupfu rwiwe ni yo ntango y'ikigongwe Imana itugirira naho rero turiko turahimbaza uyu munsi mukuru w'izuka rya Kristo turiko kandi tuninahaza ico kigongwe Imana yatugiriye twara abacu muri tutari tugikwiye mugabe Imana ikarenza ko ikatubabarira ikatugirira imbabazi
ngo mwavuze kukini na kuri nazi kigongwe c'Imana mugabe mwavuze no kwitura ico kigongwe c'Imana nk'umuntu asanzwe nka jewe kuri uyu munsi nubwiriki
ubwa mbere no kucakira kwakira inzo mpuwe n'izo mbabazi umukama tugirira biciye muri rya sakaramentu ry'ikigongwe duhabwa ariko kandi hakaba no gutanga ikigongwe kubabarira abandi hakaba no gukora ibikorwa by'ikigongwe ibikorwa by'impuhwe ibikorwa by'imbabazi byerekana ko tugiriye impuhwe abandi bamerewe nabi bababaye barushe ibiruhisha mu buzima ni byinshi mu buzima bw'abantu ni byinshi tukumva ko natwe tubagiriye impuhwe kibabaje ubundi nawe kikakubabaza nkuko umutima w'Imana ari umutima w'impuhwe natwe Imana ishaka ko tugira umutima w'impuhwe ndio umutima w'imbabazi mu byo rero abakristo bakora basabwa gukora harimwo kuraba abagwaye gufasha aboro kugarukira ku bantu bari mu bibazo bitandukanye ariko kandi hakabamwo no guharira no kurekurira abo bantu baba baratugiriye nabi baba baratubabaje naha rero nogira nti uyu munsi inkuru nziza y'uyu munsi twumvise ko mu ntango Yezu amaze guha mutima mweranda abigishwa biwe yabahaye ubutumwa ati ico muzoboha ku isi kizaba kiboshwe ico muzobohora kizaba kibohowe ati genda rero mwigishe kigongwe c'Imana babaye rero abatumwa b'ikigongwe c'Imana ubwo butumwa rero nubwa zina mu Kristo wese harabibaza ko
subwa patiri
subwa patiri subwa musenyeri nubwa zina mu Kristo wese ekleziya niyo yaronse ubwo butumwa bwo kunywanisha bwo gusubiza hamwe Imana n'abantu bwo gusubiza hamwe abantu n'abandi twese rero aho tubaye aho tugendera twategerezwa kuba abanywanisha abahuza mvuge mu mvugo tumenyereye yumvikana abahuza abashikiriza ico kigongwe c'Imana abandi ukabo nta utanga ica dafise banza kuba ico kigongwe kucakira nkumva ko mbabariwe nkumva ko ndekuriwe nkumva ko nakiriye ya mahoro kumwe Yezu yavuga ati nimugira amahoro amahoro mu mutima maze kurenga amahoro ngaheza nka yabandi
amahoro ni kigongwe bihurira he
iyo umuntu arekuriwe iyo umuntu ababariwe bimuha amahoro bitanga amahoro Yezu aje akabwira abigishwa be ati nimugira amahoro yasanze buga bigaranye yasanze bakinze inzigi kubera ubwoba bari bafise batinya abayahudi ko bohava bakurikiza Yezu mugabo kandi bari bafise n'ubwoba bw'ibyo babayemo ingene bamuhemukiye ingene bamutaye ingene bamwihakanye barumva ko bari nibimaramare bari bakeneye rero iryo jambo ribaremesha iryo jambo ribahumuriza ati nimugira amahoro uramaze kubona iyo umuntu yakoze igicumuro kigoye ikintu cyamberagira no kwinyegeza umuntu yivye cyangwa umuntu yishe umuntu cyamberagira no guhunga kuko abona umenga igipolisi kirako kiramurondera abantu yononeye ibintu bava mufata bamugirire nabi aciyeho simenga abantu bamubonye na bya bicumuro dukora twinyegeje ata muntu matubona iyo dusohotse hanze umenga abantu bose batubonye nta mahoro tuba dufise rero iyo rero umuntu arekuriwe ibyo byaha byiwe yumva amahoro mu mutima yumva atekanye ibaze nk'umuntu ari hariya mu mpimba apfunzwe hanyuma akaja yumva bavuze ngo umukuru igatanze ikigongwe ku bantu bose bapfunzwe murekugwe mutahe akanyamuneza akaba hariya gasumba ko dufise turi hanze twebwe turi hanze nuko rero ikigongwe c'Imana gitanga amahoro mu mutima gitanga akanyamuneza gitanga umwidegemvyo
ariko ahamirira mu y'Imana Yesu Kristo menga niwe yaje niwe yaje aza aho bari aca bavira tigira amahoro sibo bamurundeye yego ivyo bisiguri
Yesu niwe yaje abarondera ntiyaje kuri uyu munsi wa mbere w'izuka gusa nigihe yigira umuntu akaza akavuka nk'umuntu niwe yaje kuturondera twarabacu muzi camuzanye arabyivugira we nyera ati sinazanywe n'abakomeye nasenywe n'abagwaye atabakomeye si bakeneye muganga iyo ngwara abantu bari bagwaye iri yangwara ibicumuro kwa gwanko yanzigo cakinyoma iyo ngwara n'uyu munsi turacayigwaye ntiturayikira gose nabemera Yesu Kristo nababatijwe iyo ngwara turacayigwaye turacakeneye uwo muti Yesu rero niwe agira iyo ntambwe ya mbere akaza mugabo agitse iyo ntambwe ya mbere arekeneye ko natwe tugirira intambwe kugenda yari yo kumutumbira kugira ngo duhure arahamagara agatora abahamagaye harabamwitaba harabatamwitaba igihe cyo rero rivugira mu mutima wawe ni ya ntambwe ya mbere abagize ryaje rya mutima rikubwira ati erega wewe iburi kuragira ntubandanye negane gahowa neguwe ibiruri kuragira nibibereye hindukira sabe kigongo hari abakoma ntaza imitima bagira ati ah ntacho bitwaye cikigongwe ntacho nkeneye mugabo ugira nta muntu adakeneye kigongo iyo tugira intambwe rero tukagenda tugana iyo ntebe y'ikigongo c'Imana si twebwe ubwa buryo tuba twagize intambwe umutima mweranda yatuyoboye niyo bayagize intambwe ya mbere twe tukaze tugakurikira
umutima mweranda nawe tumurambye kiko na
Yesu Kristo niwe wamuduha
mushobora kuba mwabiciye ko mukabivuga ariko reka ndabibaze mu kibazo gitomoye but uno munsi Yesu aracatse turi mu jambo rya jambo ubuzima bwacu Yesu araza duha ya mahoro ya babigishwa basanze hahandi binyegeje bafite ubwoba
Yesu kwe yararejo ni kwarika ni kwazokwama ntahinduka Yesu asezera bigishwa biwe yabahaye ubutumwa mugabo kandi yaravuze ngo sidabasize mwenyene ngo ndi kumwe namwe uburyo ari kumwe nabigishwa biwe uyu munsi mvuze abigishwa biwe mvuze ekleziya ari muri ekleziya ni mu buryo butaboneka si mu buryo bw'umubiri nkuko yarari hagati yabo imbere yuko apfa hanyuma kazuka ariko ari muri bo mu bimenyetso no kuvuganira ijambo ry'Imana tusoma tusangira tusabikanya iri jambo ni wenyene ari tuyagira ubwa kabiri ari hagati yacu muri bene wacu ari hagati yacu kandi mu bimenyetso by'amasakaramentu twebwe muri Ekleziya Katolika turemera ko Yesu Kristo ari hagati yacu muri Ukaristiya Nyeranda turemera ko ari hagati yacu mu isakaramentu ry'ikigongwe rijanye n'isakaramentu ry'ubusaserdoti kuko igihe umusaserdoti adushikiriza ikigongwe c'Imana ni Yesu wenyene ubwiwe aduha ico kigongwe ahangaheza nkavuniraga gohe abantu bamwe bamwe banka kwegera ntebe y'ikigongwe c'Imana ngo ntibo kwireka ku muntu nkabo umuntu w'umucumuzi nkabo Imana yashimye guca kuri iyo nzira kugira ngo ishobore kudushikiriza ico kigongwe Yesu rero aracatanga ikigongwe kandi hamwe atuba gitanga ikigongwe ntibe kiri Imana y'urukundo n'Imana y'imbabazi hazogera igihe rero atsa gucurubanza ibyurubanza ntibiragera turacare muce kirengo cy'ikigongo c'Imana twemere twakije kigongo c'Imana duheze duhinduke niya uyu munsi isi imeze uku imeze wavuze uti none aracatanga amahoro kumengo nta mahoro hari kumengo nta mahoro ariyo amahoro rimwe rimwe harabitugora kuyasigura tukibaza ngo amahoro nuko atantambara zo bazihari atankuzo baziriko ziravuga tukibaza ngo amahoro nuko atabantu bankana bo bariho ivyo o bizohera shetani takiriho shetani takiriho ni ivyo bizohera mugabo uyu munsi amahoro arahari mu mutima w'abemera kwakira ayo mahoro n'abemera kuyatanga hari abantu bagerageza kurwanira ayo mahoro bagerageza kugwanya kibi bagerageza kurondera ko abantu bose biza hamwe bakanywana bagahura bakavugana nizo ntambara zigacureha hari abantu ijero n'umutagata kindi bakora atari kugira ngo isironke amahoro mu gusenga bagafukama bakaba ku mavi bagasenga mu guhanura mukorondera kunywanisha abantu guhuza abantu batase ngo babumvikanishe basubize hamwe haraho babishikako haraho bibagora mbuga bice gikorwa kiguma gikorwa Yesu rero abandanya akora kugira ngo isi ishobore kuronka amahoro mbega izoronka amahoro ijana ku ijana cyari reka tubirindire kabizoshika kandi niwe mwizero wacu
ego turiko turarangiza ikiganiro mbega pati nirihe jambo twagendera ko muri iminsi dufatiye kuri ayo mahoro Imana itanga ico kigongwe tubwirizwa kuronka tubwira tugatanga dufatiye n'uku kwemera kwa Toma
urakoze cyane ijambo twosigarana n'amajambo abiri rya mbere nuko twoba abatumwa b'amahoro Yezu ati nimugira amahoro arabahuha abaha umutima mweranda twara muronse arabaha ubutumwa bwo kuja kuzuriza abantu kunywanisha abantu n'abandi no kunywanisha abantu n'Imana mu kubashikiriza ico kigongo c'Imana tugende natwe aho tubaye aho tukorera aho twirigwa tube intumwa z'ikigongo c'Imana tugirire uwo mutima w'imbabazi wo kubabara no kubabazwa n'ibibabaje abandi tugire umutima wa Yezu atigera ciruhande y'umuntu amerewe nabi ngo amurengane uyu munsi turaciruhande y'umuntu tukarengana nitubaze n'ivyo ari byo n'ivyabaye tukirabira hijya tukigira uko no kubura ikigongo no kubura impuwe no kubura imbabazi ijambo rya kabiri twosigarana niri Yezu yabwiye Toma ati harahiriwe wemera atarinze kubona niturondere ko byose tuzovyemera kuko ubwenge bwacu bushobora kwitahura bushobora kubitegera hariho ibiturengera bisiga ubwenge bwacu ariko kandi ntitugenjane nyabahururu ngo dukurikire ijambo ryose tubwiwe uyu munsi hariho inyigisho nyinshi zihuvya hariho abakwiragiza ibihuha bubona ko n'uburyo bwo gutanga amakuru bwabaye bwinshi bwagwiriye by'imbuga ngurukana bumenye n'ibindi usanga abantu bagenda barakwiragiza ibintu bamwe mbere bakavuga ngo ni Imana yadutumye ngo ni Imana yatubwiye ngo ni Imana yaturungikanye jambo ni byiza ko tubanza tugatohoza tukamenya ibiva kuri mutima by'ukuri n'ivyo abantu bavuga kugira ngo bashobore kwironderera umukate kwirondera kibabeshaho ibyo rero nibyo biheza bikadufasha kugira ngo mu kwemera kwacu ntiduhungabane niyo byo shika tukagira ibibazo ducamwo tugashobora kubirengana kwemera kwacu kudahungabanye nico ndabifuriza abakurikira ikiganiro cacu kugira ngo uyu munsi mukuru w'ikigongwe c'Imana uduhe natwe kuba abanyakigongwe nkuko data w'umujuru w'umunyakigongwe
murakoze
namwe
namwe mwese twari duteramanye tantane abadufashije kugira ngo ikiganiro gikunde gishoboke gukoreka turabashimiye cyane tubifuriza kubandanya mwinovora ikigongwe n'amahoro atangwa n'Imana.